Oluwole o. Owa kuko bata ndaru ala na tojo police. Unu genti kunu mara otu koboko shika afara. Oluwole o. O koboko yala ndegu ya obi apala ozo. Oku basara akede.
Kirele kirele. Hey erekwe. Kirele kirele.
Ndaru ala na tojo police.
Kirele kirele.
Ndị apụrụ aha na atụjọ polisi. Akede 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 nwanne m. Onye omekome hapụ njọ gị. Onye na-eme ihe ọjọọ hapụ njọ gị. Maka akede nwanne m. Akede 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 nwanne m. Ụfọdụ ndị polisi latụ polisi ụjọ. Maka gịnị aka ha adịghị ụcha. Maka gịnị obi ha adịghị ụcha. Ụfọdụ polisi latụ polisi. Ụfọdụ ndị polisi na-ana aka asụ. Ụfọdụ ndị polisi na-egwu wayo. Onye arụ ala ya na-atụjọ polisi. Onye na-eme ihe mmụọ na-atụjọ polisi. Lekwe ndị kere nọ n'ime obodo. Ha nọ n'ime obodo na-eme ihe na-adịghị mma. Ndị kere m nọ n'ime obodo lee. Ha nọ n'ime obodo na-aghọpụ mmadụ ibe ha. Anwụ nwaanyị isi mgbe ha na-emegide ya. Anwụ onye na-enweghị ikwu ha na-emegide ya. Unu jikere ọbịbịa Jizọs na-abịawala. Unu jikere onye kere ụwa abịawala. Unu jikere ịsa ajụjụ n'ụhụ. Ụfọdụ ụmụ okorobịa na-eme ihe jọrọ njọ. Ụfọdụ ụmụ okorobịa ekwuwele wayo. Nwokorobịa na-eme ihe na-adịghị mma. Nwokorobịa na-eme ihe na-adịghị mma. Ụfọdụ ụmụ agbọghọbịa emewele wayo. Ụfọdụ ụmụ agbọghọbịa akọrịwala aka. Ayawo akede nwanne m. Akede 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 nwanne m. Agwara m ụlọ agwa acha m ga-akọcha akụkọ. M ga-akọcha ụlọ akụkọ akụkọ mmemme. Agwara m ụlọ m ga-akọcha akụkọ. Akụkọ mere na 2006. Agara m afara. Eribi nsango garị. Akwa ebe ahụ ka akụkọ m gwụrụ. Ebidole m akụkọ ahụ kunu ge ntị. Unu ma ihe bụ koboko ga-afara. Kama bụ unu ga-ala afara. Ofu nwoke na otu obodo. Obodo m nọ n'ime ya nwoke ahụ garala. Nwoke ahụ gara ga furu mmụọ. Ọ gara ga furu mmụọ alaghachi ya. Ndị omi abịakwute ya. Ndị omi abịakwute ya. Bịa jụọ ya kedu ihe mere leghi. Kedu ihe foro n'ihi ga furu mmụọ. Ya kpeshia si ha dị atọ. Ha dị atọ ga furu mmụọ. Ndị omi ajụ onye nke mbụ. Onye nke mbụ kedu ihe ifo furu mmụọ. Ya si ihe efu furu mmụọ. O nwere onye ya ala ya bi n'ụlọ. Onye ya ala bi n'ụlọ na-enye ya nsogbu. Unu olu ala. Ajụ onye ka bụwọ. Onye ka bụwọ si maka onye jiri ụgwọ. Onye jiri ụgwọ mee efu furu mmụọ. Ajụ onye ka atọ. Onye ka atọ si ihe eji eme ọfụ. Ya na-eji ihe ndị a emere ndị mmadụ ọfụ. Ụmụ nwanyị obodo achị ya fughachi ya. Ụmụ nwanyị obodo si ya fughachi ya. Eruo otu ụbọchị. Eruo otu ụbọchị ihu Disemba. Disemba 27 December 2006. Ụmụ nwaanyị ezuji bịa n'ọnụ ụzọ ya. Ụmụ nwaanyị agbakọta bịa n'ụlọ ya. Bịa kpọrọ ya aka. Ụmụ nwaanyị obodo akpọrọ ya aka. Anyị chọrọ ebughachi mmụọ a. Anyị chọrọ ebughachi ihe a. Ngwa biranị mmụọ a. Biranị mmụọ ahụ ka ebula n'obodo. Obodo ọbụla isi bute ya ka ebughachi ya. A na-agaghị adị ndụ mmụọ dị n'obodo. Nwoke ma ebido bawa mba. Nwoke ma ebido gowa mba. Ụmụ nwaanyị obodo apụrụ ya. Pụrụ ya. Gịrị nwoke a daa. Nwoke a daa fentie. Pagoahu Managing Director, CEO, Motifu, Travu, Oluma Kelebiye, Mazeji, Agala Kocho, Ekelele Mubiano, Ngedewala, Wereka Ngagawani, Wereka Ngagawani, Ano Ngagala Shioke, Oduwele, Ochoedike, Ngadewala, Oyema Majeje Mbale, Oh, yeah, I'm a
Mama.
Oh, habia ufodu ndi le biro lobi onye chileke mere yoma ye chefo yoma chileke mere ya ye guri no lobi wani abia yala koya ye eni abia yale su yoko mama abia yala koya ye umunne abia yala figide ha papa abia yale fi ye ye onye di otu a we fi no lobi ye owu chileke le nye mmadu ego eke kero wa yale nye ni ndo me ya kwukwo so kwuru aya mere ndi lako haleze onye nwere ye ni kulibe ya ka ili ye
Anu ngangala chikwe yoso Umuvula kaika Cherenes
scoba. Onye no gona, unu chere scoba. Ndi obiye, unu chere scoba. Eba ima, oga habia. I chere scoba o. Kama kwa wonyo me cheche mbae. Honorable, yes, go back to me. Oh, yeah, we're kissing with you. Wake up, I ain't kidding. A Koboko was in a special advisor to the governor of Abia State on investments. Uno kwara me
out. I just go back.
Uno kwara me out.
I just go back. If I'm on a knock out.
Watch Mugu, I cherish Scuba.
I cherish Scuba.
Oh, your mama, Jacob, who cherish Scuba. Social advisor. I call you a special advisor. I don't got a lot of people. Okay, let him give up. Watch Mugu. CEO. I walk while I'm home and I'm Mugu resources really. And properties. Lala Nigeria, Babu. When I met you, you make a little. Unu Power Mia,
I tell us to Bow.
Unu Cherea,
I tell us to Bow. If I'm on an
Ogan,
I tell us to Bow.
Wake up,
I'm on an Ogan. I tell us to Bow. I tell us to Bow.
Oya Bola, Cherea,
I tell us to Bow.
Thank you.
Saturday prayer. She did not do some of the also. What will you do? The way pretty, the way she like it, or go to cheer. Ile woman, my daughter, go near that go to cheer. Who look the way pretty, the way she like it. When I pull up the
Oh,
Mama, don't you
marala moni mu kembe bo bo bo
marala moni mu peya kolisa marala moni mu kembe bo 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 marala moni mu peya kolisa marala moni mu kembe bo investment in it there. Don't you make a legging? May your colleagues here, Gelere Mesilon Logan. Did the American Abraham, as you want, Yama? A Pamoro in the most state. A logging, like a state, Iguano Maya. Did the Amara Lamonimo, Kembe Bo 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 Bo
Bo Bo Bo
Bo Bo
Koboko and the Enwe are kele. Amara la moni mu. Ha! Me yo calling Amara moni mu. Anu gaga la chikwe yosa. Amara la moni.